Say something.
Say something. Quit bothering me, Delaney. I'm making me listen to ABBA.
You chose to listen.
You wanted to listen to ABBA. I did not choose to listen to ABBA.
Sing it. Chickadee da 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 da